ananga to iti urunga ahumaka o hiva. He moe ahumaka i ta anawarua. Ko hamei ato anawarua mai hiva. Ko hamei ahitu mai he onga mai ki roto era au te tapoteranga. He ui mai ko te kapua topa a iti potu potu ono one iti waaena. Ki ai ana nara te kāinga moe me era mo noho te ariki e rewa rewa me riro te kapua, kapu kapua e rewa rewa mai era. He oho mai te wā rua o haumaka. He tike a atu te hinua, he tike a te motu. He ā, ā. Ai ana nara te motu. Ko motu nui, ko motu iti, ko motu kau kau. Ko ngā kope te tuai a te taanga a haumaka i hiwa. He oho mai te wārua o haumaka, he ka mei a te pumahore, he ki ko te pumahore a haumaka o hiwa. He iri mei te wārua he a kirunga, he poko te hahauma i roti te poko. He onga he ki ko te poko uri a haumaka o hiwa. He oho mai te kuhane o haumaka, he tuu mai he ui ko te mana wai, he ki ko te mana wai a haumaka o hiwa. He rarama he oho mai te wārua o haumaka, he nāpe he oho mai te ingo, he tuu mai ki te potu o te kāinga o ni o maunga pare. He ui mai ko te rapo mea mea, he ki mai ai ana nāra te kāinga ma noho te kāinga o te arike ho tumatu. He wari he oho mai te kuhane o haumaka, he tikea ko te one i te kona nei, tea a te one. He ki i ana nara, te maara mo noho te ariki. He rao he oho, he nape he oho te ingoa e te kuhane o haumaka. He tuu ki te maunga i waenga. He ki ko te pito o te kāinga i te ārohi o te maunga. He rao te wae ki runki te maunga. He ki ko maunga te re waka. He eke he ui he hakateri i te mata. He ki ko maunga te re waka. Tae o te waka o te tere te ingo ko maunga te re waka. Mo eko tau o te tangata ki runga mu. Hakateri i te mata. Ku ia te mene ki ena. Ko maunga te re waka, he mata o tāua. Ko tāua te waka, he tangata. He hoki te wāru, no haumaka ki hiva, he ara. He unga te rongo, ki a ira, ki ara parenga, ki a makoi, ki a kuku, ki a kuku, ki a kuku ahua tāua, ki a ringiringi ahua tāua, ki a nonoma ahua tāua. He oho mai he takataka, he ki ka aho ka kimi te, ari, te kāinga manoho te ariki, Nai rewa rewa ena, i roti te kahu kahu, ka puka pua e rewa rewa ena.
Rapa nui.